birahimbaye cyane iyo abenegihugu banezerererwa igihugu cyabo. Aha muri ngaha muri mwebwe hariho abagiye bahunze igihugu bakigenda ntibagiye bafise umutima mwiza bashitseho nta kindi bakora atari ukukivuma no kugituka mugabo mu nyuma igihugu kimaze gutoha baca barihindukiza barivyukiranya bati Uburundi igihugu cyacu cyiza aho ndabakengurukira cyane. Muri mwebwe kandi hari abagiye bagiye gusoma ubwenge abagiye gusoma ubwenge bariho hari nabandi bagiye kupagasa hari nabandi bagiye mu mugambi wo kujya gutukisha igihugu atari guhunga mu mugambi wo kujya gutukisha igihugu bariho rero mwese icyiza kihari nuko Abarundi bari hanze basubiye kwibuka igihugu cyabo uno munsi muje gukorana kugira ngo muhanahane ivyiyumviro muhanahane ivyiyumviro kungene mwoshobora namwe gutera agace muko bumwe kugira ngo igihugu gitere imbere mwebwe muri hanze abajene ni murungikira bari ino ubwo buhinga bwanyu kuko je mpara mbona abazi ku explorateur teyise neza amahera aruzuye na miliyonere gasape yamenye cyari cyo teyise ari n'ubundi aheruka gutora intuzi y'indirezo ubwoko bwa rezo sociale w'imakamba nawe nyene bijya n'ibintu bishobora kayuko byo duteza imbere teyise ntimwishire inyuma nikintu gikomeye cyane hanyuma mu produise amakore acaboneka n'amatax leta nayo igacironka amahera yubakisha y'amabarabara y'amashure bya bitaro urumva biba bibonetse mwemusigara muterekera kuri bone guverinance ntihagira abatwononera gusa tuzoja rutera imbere